I have news for you.
Niko na habari kwenu.
God,
Mungu,
is still holy, holy, holy three times.
Bado ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu mara tatu.
The grace of God,
neema ya Mungu,
without righteousness,
bila uhaki,
is another religion.
Ni dini.